drugs?
George, you're going to be out there in the garden. You may as well sing to the tomatoes for me. I haven't did that today.
But Mama talk to me, trying to tell me how to live.
Don't yell at them. Sing nicely, like baby kitty, soft little kitty.
My mama talking to me, trying to tell me how to live. But I don't listen to her, because my head is like a sieve.
We are low.
Da 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 da